spit the drama by
NinjaFlavor.com.
Bambangonjera, uba kama tanga sekera. Kwa vyo novyo pae koko, kutoka manzape. Picha twazi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera. Badaya chali kimoko, cause I just wanna let them know my African beauty. African beauty. Come on, African beauty. African beauty.